Radio Pubblica Fricatina. Radio Pubblica Fricatina.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mwashyikizwa na Emmanuel Niyongeko.
Mwiriwe canke mwaramutse bivana naho mudukurikira muherereye inshuti namwe bakunzi ba radio RPA hejwe y'abanyagihugu turi ku munsi wa gatanu higenekerezo rya mbere mu nyonyo umwaka wa 2024 kandi mukurikire amakuru mu kinyungu twabateguriye nkaba ndayahera kuri bikuru bikuru biyagize. Ingaruka mbi zose zizoba ku barimyi zitewe n'ikena gifumbire ni leta izo zibazwa. Ibyo bivugwa n'abarimyi bo mu mihingo itandukanye y'igihugu aho bataka batakamba ko igihe kirima kiriko kirarenga batararonswa ifumbire barihiye. Kuri wa kane higenekerezo rya 31 Gitugutu umwaka wa 2024 niho hasozerwa iyandikwa ku banyagihugu kugira bazokwitabe amatora yimirije. Iryo yandikwa abatari bake bagiye barashyira ahabona igikenye n'icyarabwo babyariranze tukaza kubigaruka ko muri ano makuru. Hagati aho mugenzi wacu Ines Gakiza hamwe n'umutumire wiwe umuhinga mu bijyanye na politiki baraza guca irya nino imvo n'imvano y'icyo bacatumye abarundi batiyandikisha ku bwinshi kugira ngo bazokwitabe ayo matora y'umwaka wa 2025. Mukanya tujya mu ido n'ido ry'ano makuru. Subire ndabaramutse mu nkuru duhera no makuru mu gisata cy'umutekano. Umutama wo ku mutumba wa Buyaga muri komine Mbuye intara ya Muramvya yaragandaguwe n'umuhungu wiwe mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Amakuru avaho kuri uyu mutumba hamenyesha ko uwakoze iryo bara yarasanzwe agendana indwara yo mu mutwe. Herifisi niyo mwungere mwido nido.
Uwo nyakwigendera yarasanzwe azwi kuri taziranyo rya Ari. Uwo mutama yagandaguwe n'umuhungu wiwe yagendana indwara yo mu mutwe hari kuri uyu wa kane mu masaha ari hagati y'isaha imwe na zibiri zo mu gitondo. Niho umuhungu wiwe yinjiye mu cyumba cya se afise ishoka niko kuyimukubita mu mutwe, umutwe awugiramo ibisate bibiri ahejeje gukora iryo bara. Amakuru ava ku mutumba wa Buyaga amenyesha ko uwo musore yaciye aca mu idirisha ajya kubwira abantu ko ahejeje kwica se. Abo yabibwiye bagiye kuraba basanga akaba kabaye niko guca bahamagara abajeje intwaro n'igipolisi. Uwakoze ibara arafatwa ajyanwa gufungwa. Abanyagihugu bo ku mutumba Buyaga bakaba bafise amakenga ko uwo yakoze ibara ashobora kugandagura abandi hazoba afungiwe na rya ajyanwa gufungwa aho kumujyana kumuvuza indwara yo mu mutwe agendana.
Elvis niyo mwungere mwari mwajije kubyumva ndabica ku masonga. Abarimyi bo mu ntara ya Ngozi bavuga ko uruhombo rwose bazogira bazoba barutewe na leta kuko bariko babura umwavu w'ikizungu kandi bararishe. Ifumbire yo mu bwoko bwa ihe bita totahaza niyo abanyagihugu bavuga ko yabuze kandi ari isanzwe ikoreshwa muri iki gihe cibagara. Inkuru tubaza Clovis niyo nzima.
Mu ntara ya Ngozi uyu mwaka ngo nta mwimbu namba biteze kubera ubukene bw'ifumbire. Ifumbire bavuga ko babuze kandi barayirihiye amahera yose asabwa nkuko byashikijwe n'isoko ryacu mu ntara ya Ngozi haba muri komine Mwomba, komine Ngozi, komine Nyamurenza eka na komine Busiga. Nta na hamwe harangwa ifumbire ya ihe bita totahaza. Abo barimyi bavuga ko iryo kenarije ryiyongera ko barimye atafumbire nk'uko isoko ryacu ribisigura.
Uyu mzima fumbire n'ukuri imokeze duhombye cyane. Urugero kiba kiriko kinyura ifumbire ya mbere kubera benshi ntuzi tuma tugifumbira kabiri. Rero ikintu kirengana urwo rugero kiba kiriko kirapfa. Ubonye twatetse tuba tutabishwaga amazi y'uko bitagira ibitego nka bitero bishobora bimaze nk'iminsi n'ibihumbi bibiri bashobora ikomeza ubu nyine n'ibisabyo rumwe.
Uretse ko gutera kw'ifumbire gutuma ibiterwa bizingama isoko ryacu rivuga ko biheza bikanabatera guhomba kabiri.
Uyu ni umunsi ireyabutse rwose bamwe bakoze kubagara batashyize ko ibyo byose bisaba uburyo bwinshi ku muntu yarimye kubera iyo ishyamba ryiho ryinshi ibigori bishobora bizingama. Umuntu ashima ko waza kubagara amubashyira nk'abakozi zibura ko umunsi iyo ireyabye bashobora nk'abakozi kandi baza kongera ku ire mu gihe iyo ihari twara ryambe ugenda ubishirako rero uyu mwaka tashaguye igihombo cyane gose kivuye kwisho yacu
abo barimye bavuga ko insiguro zatanzwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'uburimye n'ubworozi Clement Nkurunziza zidafashe kuko badatahura ingene bari hamahera yose hama hakabura ingene ifumbire bashikira ngo nta gitoro gihari n'imiduga ibihari mu makomine yose yirigwira nyuragirano aho bigeze abo barimye bafise amakenga ko amahera batanze yariwe na ifumbire ikabija kugurishwa hanze y'igihugu abo barimye basaba ubushikiranganje bw'uburimye n'ubworozi gutanga umuco kwirengero gifumbire yabo
Provinsi Niyonzima urakenuye ingorane y'ikena y'ifumbire ya fomi irateye impungenge kandi abarimyi bo muri komine ya Mutumba intara ya Karuzi bamwe muri abo barimyi bavuganye na radio RPA bidoga ko babuze iyo ntabire mu gihe bobo bari baranahegeje kugirihira haraciye imisi bagatinya ko bishobora kuzobagira ko ingaruka ku mwimbo Eroje Divin Lemesha
Bamwe mu barimyi muri komine ya Mutumba iherereye mu ntara ya Karusi baridogera ikena gifumbire ya fomi bariko barabamwo mu gihe bobo bari bishyuye amahera basabwa kugire bayironke abavuganye na RPA muri abo barimyi bamenyesha ko niyo babwiwe ngo irabonetse hazamwe n'icyo ntikize abari kurusha kabari bo baronka nkeya
gifumbire yaba imbura yaba tota hacha hanyine nta fumbire kigira tuwane muri iyi ndwi hepfo kwitone bacaniho itoni yonge hakika tukiaumba wanya juku vosa awari mitone hawa komanzo ushuko chumi hawa yara komanzo mirongi hili hawa yara komanzo mirongi tatu kadi kote tuwara lishe tuwara hechichi hariko wasa angawa iku wala kutekeka juku muhi wa mhiri wa mirongi hili naritanu na honyene hawa nulala nikane hami kichecha wanya juku wala aro senao kafuko kamaitan
ugo wakuku mimbu ushawora kuzoba muwi bugafashe mwiki nogie kiwanza mu mitima ya benshi mu barimyi muri komine ya Mutumba uyavuga ko ibiterwa bahora barima bijanye na kino gihe cirima bimerewe nabi
Harabu kifumbire vyo gutera ibigori Beshi rapfuye gutera tafumbire rasizemo Iharagi hari hageze gutera Twabu kifumbire vyo gutera Vyose vyase ibigori biriko birapfa Ntawuzi umwaka uko ibintu bizogenda
Abo barimyi basaba begwa niyo ngorane y'ikena gifumbire ko bayitorera vuba inyishu kugira ngo bashobore gushyiza ibigishoboka
Urakoze na wewe Eloge Divin Lemesha kubijanye nibura ryo mwavukizungu rero umushikiranganje w'uburimye ubworozi n'ibidukikije avuga ko ikena ry'amafaranga mva makungu n'ubwinshi bw'abijukiye kurima ari zimwe mu ntambamye nyamukuru zatumye abarinyi bate bakuronka intabire imbere y'abagize inama nkenguzamateka ku munsi wa gatatu w'iyindwi igenekerezo rya 33 gitugutu umwaka wa 2024 Prosper Dodiko aramutswa ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo uburimyi yavuze ko izo ngorane zose zizwi na leta kandi ko igiye kuzitorera inyishu akaba yijeje abarundi ko yatanze itegeko kufise agatike wese agiye kuronswa ifumbire bitebe bitebuke tutegeye yo mpi Prosper Dodiko numushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije
Muti hariho abafite udutike twakera bataronka ifumbire nivyo ifumbire ndacari mu bibazo biduteje ikibazo kuko ubu abene gihugu bage ku murindi ukomeye wo kurima ubu tugeze ku itoni ibihumbi ijana na cumi ku mwaka mugiye kuraba itoni imwe yigurirwa hanze gashika mu Burundi n'imiburi buri itoni imwe y'ifumbire ishika nka mu Burundi ku gihumbi cy'amadolari ucufata rero izo toni ibihumbi ijana na cumi ugwize na mili dolari par toni idolari igihumbi umva rero uwo mutwaro w'amahera mva makungu abakenewe ariko rero turashimira leta y'u Burundi kuko yaragize utwigoro tudasanzwe ubu nayo ko daraba na foro mu gitondo y'ingenzi ko batanga ifumbire bageze ku bice 75 kwijana kiretse ire niyo itanwe gushika ubu kuko yo murabize yuko twashyizeho itegeko ko atarinda kuyihingura bayitanga uko nyene ubu turiko turabona rero yuko biriko biraza muga murumva yuko ni kintu kitoroshe kuko gisaba amahera mva makungu nijye twita ya imbura barinda kuzana amacere premiere nk'ifumbire bakabona kuyihingura ariko rero turafise umwizero kuko ariko haje ahandi mayizine kumbure nihaboneka abandi bafashanya tukavuga tuti umwe afata ibihumbi nka bine uwundi bine uwundi bine gucyongera tuzoheza dukemura ibibazo kandi tuko turarundana n'abandi bapartenaire muri bagi bazoza itariki zine zitanu hazoharimo nabo bakora mu gisata cy'ifumbire turize rero yuko mu minsi izoza bizoba bitunganya ariko ubu icyo nagomba kumenyesha bene gihugu nuko ubu naheje gutanga uruhusha kujya mu tike bwa kera bose abafise na savi yuko ba bunge giranya kugira ngo tubaronse ifumbire cyumvikana rero yuko dutanze umwizero yuko umuntu wose afite gatike ateza kuronswa ifumbire ariko arashaka gushitaboneka no munsi mugabo turamwizeza yuko izoboneka
iyo muri ko murumva ni radio RPA ijwi y'abanyagihugu babanze batumirira amate mu buhinga bw'ivyuma duce tubananya n'igice cha kabiri cano makuru
RPA
kuri uyu wa kane igenekerezo rya 31 gitugutu umwaka 2024 niwo wari umunsi wa nyuma wo kwiyandikisha ku bazokwitaba amatora yimirije imbonera kure n'indongozi z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bakaba bari babambye mu mihingo itandukanye Josiane Muza neza aragaruka ku manyanga n'ihohoterwa byakozwe kuri uyu munsi mu bice bimwe bimwe
Yandiko ry'abazotora mu matora y'imirije ryatanguye kuvugwa mu tunenge kuva ari gitangura bitumwe nuko abajeje intwaro be nimbonera kure bahisemo gukoresha igikenye babonye ko ico gikorwa kitari ko kiritabigwa neza ico gitugu caranabandanije gushika ku munsi wa nyuma no kuvuga kuri uyu wa kane igenekerezo rya 31 gitugutu uyu mwaka akarero ka mbere nako mu ntara ya Gitega neza na neza muri komine Buraza aho abanyagihugu baho bafise amakenga ko amatora yamaze kwibwa uravye ivyaraye bibereye ku mashuri aherereye muri zone ya mahonda
nasanga ni hose ariko kafatira ngara ni zone ya mahonda abana kuba mu saa 5 ora 6 n'indi bihan hari ni nyatsi bahindira kuba fiyandikisha ni gaye ze nemu bra mahonda ndo kwa bose bavyero ye hari haro yateguwe mugaba sarashi kako bagomba no mana ni munda mushire ko ya biharo bishiteko
mu gushorerwa nk'intama abo banyeshuri bari baherekejwe n'abarongoye amashuri bigako hamwe n'abarezi babo aho twashoboye kumenya amazina ni nk'uwitwa Yosefu arongoye Ekofo Gweza hamwe n'uwitwa Alexi asanzwe ari umwigisha wo mukutsa TV ku ishuri rya Ekofo Muka akongera akabari nawe arongoye umugambwe CNDD-FDD ku mutumba wa Mahonda ahandi twashoboye kumenya ko habereye akajagari ku munsi w'ejo ni mu ntara ya Makamba neza na neza muri komine Nyanzarake Hoho nibikoze gusa ku banyeshuri badakwije imyaka ahubwo bifashishije amakarata yo kwivuriza ko yataye igihe mu gukakamisha igitigiri cy'abazotora mu matora yimirije nk'uko rino soko rya RPA mu bugenduzi bw'amagara y'abantu mu ntara ya Makamba ribimenyesha
Ejo ku mugoroba tugiye kwiyandikisha twabona byaserukira umugambwe ku mutumba wa Muyange muri zone Muyange kumine Nyanzarake guma atunguruka afise ibintu mu gishashe Ifai tuji, ngoni vichi, hawa kumasante gusante yegireye. Aha, mwizone mayangi, yola dhaya makuruko yangi kutora, ama fishi, aje ya mitwele. Ati kumu kuyuzu za washi ya fini roza karanga mungu.
Izo karata zo kuivuri za kozi vugwa, ni ziba za rata igihe, ziba za zanyo na banyi nezo kugirango babahensha asha. Amakuru duhabwa na bamwe mu bakorera mu baremesha kiyago muri iyo micungararo amenyesha ko yatanzwe n'ubujejwe igisata kiyegeranya kikongera kikana yatanga azwi kwitazirano rya André uyo ni nawe twari umugambwe CNDD-FDD muri zone Muyange wazishikirije abajejwe kwandika abazitabira amatora nawe n'uwitwa Ntirampe ba Frederic asangwa serukira uyo mugambwe nyine uri ku butegetsi ku mutumba wa Muyange ku mutumba wa Nyabigi naho imbonera kuri zaho zaraye zitawiye babi mu kubuza umugwayi yari ku mfiro kuronswa isiga ry'abagwaye kubera ko umupatsiri yaragiye muri ubwo butumwa atari yitwaje agapapuro yiyandikishirije ko ngo azotore
kujye hakirero uko yakanye kuko yandikishije no yakamasha kirero akabu akabuse akarama igira akataha rero yababaje cyane yababaje kubigeza aho hantu
aha mwomenya ko ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 33 gitugutu karegwa ndenza ko ajejwe ibibazo bya politiki be n'imico mu biro by'umukuru w'igihugu yamenyeshije abicishije ku rubuga rwiwe rwa X ko bari bamaze kwiyandikisha ngo bazotore barenga 93% kw'ijana
Josiane Muza neza mu kudahurumbira kuja kwiyandikisha ngo bazotore mu matora yimirije abarundi bagaragaje ingorane zikomeye zerekeye politike n'intwaro ziri mu gihugu iyo niyo nsiguro itangwa n'umuhinga mu bya politike umwigisha muri kaminuza Yuliano Nimubona ahamagarira abanyepolitike bose b'abarundi kwiga no gutegura ibindi byiyumviro byotuma abarundi basubira kwitaba amatora ku bushake avuga ko inyigisho gushika ubuza ahora zikoreshwa mu matora zishingiye ahanini ku macakubiri y'amoko abarundi bamaze kubona ko atacyo zibafasha bashasha naho batora uwabo bitababuza ko bagogwa ayikivumvu. Umwigisha wa kaminuza Yuliano ni mubona akaba yishura ku bibazo bya mugenzi wacu Ines Gakiza.
Professor Julien ni mubona ndabaramukije.
Ndabaramukije danje mufasoni Ines Gakiza.
Urumutumire w'amakuru yacu y'uno munsi nkaba ntanguye ndabipfuriza ikaze.
Murakoze cyane.
Yego, kuva kwigenekezo rya 2022 kwezi kwa gitugutu umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora waratangujwe igikorwa cyo kwandika abazokwitabira amatora igikorwa bategekanyije ko kiba mu minsi 10 imbere yuko ni minsi 5 inahera abategetsi b'igihugu baciye bakoresha ingufu kugira ngo abarundi bakunde bitabire ico gikorwa baje kwiyandikisha aho byari bihejeje kuboneka yuko umurindi atari munini cyane wo kuja kwiyandikisha. Mwebwe n'umuhinga mu bya politika mwahaye insiguro iyihe uko gushaka guke abarundi berekanye ko kuja kwiyandikisha kugira bazoshobore kwitabira amatora twimirije.
Murakoze kuri ico kibazo. Ugomba kucishwa neza ufatira ku matora yagiye araba muri iki gihugu kuva tuvuge mu 1993 gushika mu mwaka wa 2020. Koko ivyo abatware ntibari babimenyereye, abarundi ntibitavye n'ingoga na n'ingoga ngo bagende barirukanga kuja kwiyandikisha kugira bazoje mu matora. Kubera iki? Kubera yuko ugarutse kuri ayo matora uko yagiye araba, icatuma abarundi bashiduka cari gihe cyari ivyumviro bifatiye ku macakubiri cyane cyane ku macakubiri y'amoko, harimo ibishobisho byinshi ugasanga bavuga yuko bajya batsinze turapfa, maze abantu bakihutira gutora kugira ngo ntibapfe cyangwa bakire. Ibyo byumviro rero ndabyita mbere ibyijiji by'amacakubiri y'amoko ntibigikora, ariko bituma abarundi badashiduka kuko barabonye yuko abo batoye bashingiye kuri ica taco babamariye, bagerageje guhindura ibyo byumviro babirabisha ku banyamahanga hamwe kuva mu mwaka 2015 gushika mu 2020 n'ubirabandanya muri zingwano z'akarere muri Afrika ibiyaga binini, bavuga yuko umwasi ari hanze ari Rwanda ari abazungu abakoloni. Ivyo navyo nyene abarundi barabona ko bitabagaburira, ahubwo batera ubukene kuko makungu vyo tubana ntibikidufashije. Hanyuma ivyo byose bituma n'iyi mbono bariko baravuga ubu y'imyaka 20 ishira 40 imyaka 20 ishira 60 iterambere ntishoboka kuko kugira ngo uteze imbere igihugu bisaba yuko ubanza ukagiha amahoro n'umutekano, bisaba yuko injyane zabaye muri iki gihugu kandi zikiriho ufatiye ku mpunzi isinzi zikiri hanze ufatiye ku banyepolitiki bari hanze bateshejwe izabo bagirizwa ibintu byo mwaka 2015 navyo nyene birimo impari kandi impari leta itatsinze. Ibyo byose bituma aboje kudufasha guteza imbere igihugu batwinuba bavuga yuko ari igihugu kidatera kija mu mahoro kugira ngo imigambi iterambere ishobore kuja imbere. Ubwira kabiri, leta yari kuba umuvyeyi wa bose, leta yagira aba sebatutsi sebahutu sebanyabururi sebanyengozi sebanyamuramvya abo bose abanyagitega, yagiye rero iraba ikoresho cy'imigwi, maze igiye kuba ikoresho cy'umugambwe ibi gikoresho cy'abantu abantu bo muri uwo mugambwe, akaba rero ayo masoko yose ya leta bakayaha abantu muri uwo mugambwe yo mu bwoko bumwe akati kagahabwa abantu b'ubwoko bumwe ko mu mugambo umwe nuko iyo leta nihe zikavyuka hageze amatora ngo gena mwiyandikishe mwese njewe maze imyaka 5 nicaye wahakaza abandi je ntaronka ahubwo ngize ngo ndavuga ikintu waranyurutsa nkazimira gutya amazima yongo abanje bene wacu n'abagenzi nkumva ngo abahototeye hana hariya none umbariye ngo nze gutora gutora bongene bazonkorera ibyo izo ni ngorane ziri kuri leta zikomeye cyane kandi abantu bose bimvira kuzotwara leta bamwe bagishyira mu mutwe yuko leta ntiyamba ifise ububasha bwo kuja guhimiriza abantu baraba yuko ingene iyo leta yigendeje mu myaka iba iri hagati y'ayo matora ikindi iyo leta nyene igaheza ibonye bataje nyabantu bayigiwe yo kuko bagize ubwoba bayitinye kuko ari leta yabamwe ntibi yabandi igacikoresha ingufu izo ngufu zajyanye n'amategeko nk'uko biriko biragenda ubu gutwara abantu kubabwira ngo ntimuzosubira kurya ntimuzoja mu isoko ntimuzosubira kujya kwiga ntimuzosubira kwigisha ni ukuvuga ntimuzosubira gukora akazi utagiye kwiyandikisha ibyo byose bituma haba icyumviro ya gatatu ngire shimikire ko cyane haba ugutandukana gukomeye cyane ingorane zikomeye cyane z'ukwezi kwizerana hagati y'abatwara n'abatwarwa icyo bita mu gifaransa crise de confiance ibyo rero bituma abatwarwa bigigwayo abatwara nabo bagatangara ntibabyumve iyindi ngorane yabaye iri bwizwa shingiro bashitseho mu mwaka w'2018 turi benshi twasemerera tuvuga yuko gufata umukuru w'igihugu ukamuha imyaka 7 abashinga amateka hamwe n'abarongoye amakomine ukabaha imyaka 5 kandi tuzi neza ko muri iyo bwizwa shingiro nyene bavuga yuko urongora leta abavuye muri ayo matora y'abashinga amateka aho ndibabona ingorane ziko ziratse bo babona yuko bariko agira ibwizwa shingiro ry'umwami azokwamaho yari Petero Nkurunziza ubu rero ingorane zadutse ni zibiri ingorane ya mbere nuko dufise umukuru w'igihugu agifise imyaka 2 abandanye uwo mukuru w'igihugu rero ntiyerekwe n'amatora y'ubu hamwe umuntu ahanura yavuga ati prezida nagenda ahimiriza abanyagihugu we bonyene kuko abarundi bamenye gutora umukuru w'igihugu abandi ni vyababa nabaza kumufasha ubu rero umukuru w'igihugu ariko arahimiriza dufata ukundi uwo mugambo uri ku butegetsi twese turabizi ngaha urafise ibibazo muri bo nyine nk'ubu haravugwa ingorane hagati y'ibihangange birongoye uwo mugambwe hariho kandi n'ikibazo cerekeye manda isokurikira y'umukuru w'igihugu kugira Evariste Ndayishimiye aronke iyindi manda igira kabiri nuko azoba ashigikiwe n'inama ishinga amateka na nkenguza amateka mbere n'abarongoye amakomine ivyo navyo bica muki rw'abahumure b'umugambwe aheza akaba neza abari mu bibanza bazotorwa mu nama ishinga amateka nkenguza amateka hamwe no mu makomine ivyo navyo ntibiborohera kuko sanjyana nshya zitangura hagati y'ibyo bihangange ubu rero nibaze yuko bari muri izo ngorane mu mugambi nyine icyo rero ni ikibazo gikomeye novuga cerekeye ibyerekeye intwaro na politiki ikindi nohereza ko mu ncamake nuko abarundi babona ingene igihugu gitwawe umukuru w'igihugu we nyine niwe yamarika aravuga yuko atabantu bamufasha kwa abantu bibisuma bivyana hariya ko ucamanza bucira inkonda ko abakozi ba leta batamukurikira ngo bamushigikire hajya rya barundi barumviriza bati none tugenda gutorane tugenda kwiyandikisha ngo dutorene bari butore guhindura batore guhindura ubutegetsi burimo abaje abasirikare n'abapolisi kwisonga bagira bati cara tuvunye nitukirekura dusubire mu ntambara abarundi kuri bare mu nzira igoye cyane basire kwiyandikisha babakubite ku ntoki bagende kwiyandikisha batori hinduka babakubite ku ntoki murumva rero hari icuka kibi cyane muri iki gihe hagati y'abatwarwa n'abatwara na cyane cyane abo batwarwa nyine barazi yuko ubutegetsi muri iyi myaka iheze ari ubutegetsi bwashize amatungo yose ya leta mu minwa y'abantu bamwe bamwe ubugwi busahura ubugwi butitayeho ubukene ntangere buri muri iki gihugu aho abantu batagira icyo bafungura bikwiye abantu babura gasukari abantu babura ikinakiriya imiti kubera amafaranga yo kuyigura atayariho atagitoro kibaho ibyo byose rero bituma bija mu mitwe y'abatora bakibaza mbega dutora ngo tujehe
seje ni mubona muravye ibiriko biraba mu Burundi butegetsi bwategerezwa uhari no munsi indongozi z'igihugu zategerezwa gutahura iki bategerezwa gukora iki mu gihe bamaze kubona iyi nyifato y'abarundi nubwo nti nk'ubutumwa abarundi babahaye
iyi nyifato y'abanyagihugu batahurumbiye cyane amatora yabafatiye mu kanigo yabatangaje ariko twebwe turi muri byo tubiraba iminsi yose ari mu bikorwa dukora ubushakashatsi twebwe tubona biza kuva kera uye nta bundi buhinga bafise ata gukoresha ingufu kuko amatora ni hijya yejo ikibo cya mbere nuko byagenda biraboneka biza tubona yuko ivyubwoko bitazorama bitazo kuko ntibigaburira abashonje ntivyambika bari gusa ntibitanga iyo sukari ntibitanga ico gitoro ntibitanga iyo miti y'abantu bagwaye ico ni cambere utabibona utagomba kuvyumva nuko abari kigugu mu vyerekeye vy'intwaro yogomba kava mu vya politiki ibyo ndabivuze kugira ngo mbarire abanyamigambwe abari ku butegetsi n'atari ku butegetsi harageze ko biyumvira ibindi byiyumviro ngenderwa ko bikomeye bizotuma abarundi babandanye babakurikira kugira ngo babarongore ikindi cigwa higira kabiri bakwiye kumenya nuko hageze ko bimwita system politique intwaro yose ya mu Burundi cyo honyene ikwiye kwiyumvirwa gushasha amashahuri ivyumviro bijanye n'amoko ivyumviro bijanye n'utugwi ivyo no kubirengera maze abarundi benshi bakaja hamwe abize cyane cyane mu bwoko bwose yabari ku butegetsi ubona abatari ku butegetsi bakamenya yuko Burundi buri mu mayira abiri bakiyumvira imigambi mishasha ikomeye ivyumviro bishasha bikomeye ngenderwa ko vyuguteza imbere igihugu n'umunyagihugu
ikibazo cya nyuma ugutora n'uburenganzira bw'umuntu wese amatora niyo nzira nziza yo guhindura ubutegetsi nk'umuhinga mu vya politike uyu munsi Uburundi ufatiye no bizangorane watugiye ziriko zituma abarundi batahurumbiye cyane kuja kwitaba ayo matora uyu munsi mu Burundi twobandanya bitegurira ayo matora gushika zobe mu 2025 be nayo mu 2027 ingorane mwavuze zikimeze uko ziri kuganyu ni yihe nyishu ibere nziza ibereye kandi ishoboka uno munsi kuburundi
nta coroshe na kimwe ico nzi nuko tugiye mu matora atazoduha intwaro rusangi atazoduha umutekano n'amahoro menshi mu gihugu kuko ivyo tuvuga kuva kera hari ibibazo bikomeye cyane by'injyane biriho kuva mu mwaka w'2015 bitigeze bikogwa ivyo bibazo vya politike bituma gushika uno munsi ya macakubiri ya moko akigaragara bimwe byo gukumirana mu nzego bifatiye ku bwoko bikigaragara ivyerekeye kunyuruza abantu batavuga rumwe n'abari ku butegetsi kwinubana gutwara nabi nibibazo biri ngaho iyo rero ufise abantu bari ku butegetsi babona yuko kuva ko bisa n'ukwiyahura ntuzorindire yuko bagira amatora kugira ngo bayatsindwe ufashe indirimbo zirimbwa n'abayoboka umugambo uri ku butegetsi ugafata amajambo ahora avugwa n'abarongoye umugambwe ukibuka yuko ari umugambwe utwawe n'abasirikare n'abapolisi mukaba muzi neza yuko abasirikare n'abapolisi atagihugu na kimwe ku isi bazanyemo demokarasi ntushobora kwibaza yuko turiko tugira amatora azoba aje gushiraho demokarasi nyakuri ariko turi busubira inyuma turi buhagarare duca tugwa muri zangwane zindi zijanye n'uko tushobora tugira intwaro itagira ishingiro ry'amategeko kuva ku nama nshinga amateka nkinguza amateka abatwara amakomine amakartier amazone ibyo byo bose nta manda zo bafise no kuvuga yuko gaca kaba kajagari ubu rero aho tugeze mvuga nti imigambwe yiteguye ni ibijemo koko maze gerageze gucungera ayo matora turabe yuko ivyo umuntu yinuba byose vyo gabanuka maze abazova muri izo muri ayo matora baze gukemura ivyo bibazo navutse kugira ngo gukebuke tuzokubake intwaro rusangi ya bosi yumvirize ibibazo bya bosi hanyuma igateza imbere cyane cyane abanyagihugu bari mu bukene nange.
Professor uravye Uburundi bushira hehe mu myaka iza nko mu 2026 cyane na 2027 inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu kuko mwerekanye ko turi mu ngorane gwaranye zikomeye kandi ingorane atari nshasha ko kuzikemura abarundi bagumye bubakira ko bubakira ko kazoza ku Burundi ukabona tamuzuguze
biragoye kuvuga ejo nyine hazoba hameze ariko dufatiye ku by'ibindi bihugu vyagiye birabona tugafatira ku by'u Burundi ngo nyene buri ko burabamwe muri imyaka iheze n'ubu nyene no kuri jembo ni bihe bitoroshe kiretse umukuru w'igihugu wenyine ya afatiye ku nzego zizovamo aya matora ya 2025 canke ari uzotorwa 2027 agize ati je naratahuye ingorane z'u Burundi agaheza agahuza abarundi bo mu migwi yose amoko yose intara zose imigambwe yose nshabwenge zirimwo aho bose mvutse ati nimunshirireho mubajije abarundi bose kandi munshirireho ubutegetsi nyabwo butubereye naye handi tukabandanya ibyo turimwo abaturongo bavuga ngo ndaza ubwenge ndabibona byose nabitahuye kandi atari ivyo turi mu kaga biboneka neza mu vyerekeye ubuzima bw'abanyagihugu mu vyerekeye ubuzima bw'igihugu bwo nyene je ndabona nditsoba turiko tujaheza nico gituma ntayakamo izo nshabwenge zose z'abarundi mpereye kuri uko bari ku butegetsi yuko hageze yuko n'ukuri haba inguvu zabo kwinanata kugira ngo turabire hamwe twese ibibazo biriho kwiyumvira Burundi ukundi Burundi butuganije ukundi hanyuma tubyumvikaneko Arusha yari intambwe Arusha yarahebwe ariko Arusha irashobora kugaruka yindi igihambaye n'ugushaka kw'abarongoye igihugu.
Professor Julien nimubona ni gute ko uri umuhinga mu bijyanye na politique nk'abandi bakengurukiye.
Murakoze namwe ndabakengurukiye ko mwandumiye.
Tumushimire Inesi Gakiza n'umutumire wiwe akaba ari na hano duciye dusozerera makuru mwari mwateguriwe kuri uyu wa mbere munyonyo mwaka wa 2024 ngire ko ndabakengurukira namwebwe kukanya mwafashe ko kubana natwe bakoze kandi bagenzanje bakoze ibishoboka kugira ngo no makuru aboneke nibagiye tabahinga b'ivyuma batumye mvuga mukanyumva kuri mikro yari Emmanuel Niyungeko mugire amahoro iwanyu.